naikwigwara ngo ngo buzuza mapiso babomura ba permanence none bugomba permanence za CNL guje ko bubabonye umwimbo wavyo ari uwe ko amaze kubomuriza chika 18 cyarabuje ko abasenere bagomba biyongera umva rero je hamwe ndavuga nti hariho akabore
Niteka no munezero nangere vyo gusubira kubana na mwe mwe banywanye bakunzi bacu mubandanya mudugurikirana muherereye ijyani no kongo ya kure mwese mudugurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika bari ijyani no ku mugabane w'Abanyaburaya ku mugabane w'Aziya abaringa ho muri Afrika mu bihugu bitandukanye mu bihugu by'ibibanye mu buseruko muri Tanzania mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Kongo mwese mudugurikirana muherereye gaha mu gihugu cha Burundi intara makomine imitumba obucimbi imisozi bitandukanye bivanye naho burumwe wese adukurikirana herereye mwese mwese ndabahaye kaze Fionda, subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa Fionda sabone hamura tujyangahe iburyo urafionda no kwa kantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose ku isi amakuru agezwe ko ari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi ibintu bibandanya kuyangara ibintu bibandanya gukomera cane mwumvirije umutama agatorwa sa mu ntango video yiwe ariko yiyamiriza ubutegetsi bw'umugambwe CNDD FDD agatorwa sa ahejeje gushikiriza ibintu byinshi cyane bitandukanye avuga anenga agaya ubutegetsi bwa CNDD FDD aho rero avuga ko babomoye ingoro zisanga 88 izo ngoro 88 zose zabomowe ni mbonerakure zatumwe n'umugambwe CNDD FDD baca bafuta ivyandiko vyari bigiye vyanditse ku mapermanence y'umugambwe CNL Ibyo byose rero babandanya kugenda bakora n'igituma abaCNL batabandanya kugenda biyongera umwanya ku mwanya ibiriko biravugwa rero ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi biraboneka ko muri politike ibintu bibandanya gukomera cyane inyuma yaho agatorwa sa atanguye kuva mu gacerere akagira ico ashikiriza mu gacerere yaramazemmo igihe kinini cyane atakintu avuga ku mugambwe CNL ivyaciye biwukoregwamwo bikozwe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD iyo ntwaro ya CNDD FDD ibavuga ko rero ari gasambura migambwe iriko irasambura imigambwe itandukanye irabomora ingoro zawo iyo nkuko biriko biragenda bivushikirizwa n'aba banyapolitiki agatorwa sate uko babomora izo ngoro ni nako abaCNL babandanya kwiyongera ijya nino ngo gufata abaCNL batandukanye bakarunda mu maprizo bagapfunga agatorwa sa arabona atari co kigomba gukemura no gutora inyishu z'ibibazo vya politike biri ngaha mu gihugu c'u Burundi arasaba ubutegetsi bwa CNDD FDD guheba ingendo mbi n'inyifato mbi n'agatima kabi ko kwagiriza abanyagihugu ba CNL gupfungwa agatorwa sa arasaba ko mu matora bagomba guhigana ku neza atangwano atano gupfunga guhagarika bamwe bamwe ngo utsinze atsindire bose kandi n'uwutsinzwe yakire intsinzwe yakire uko gutsindwa azaba yaronze abanyagihugu nibatora babareke babahe uburenganzira bwabo baje gutora bahitemmo abo babona bafise imigambi bipfuza imigambi iyo bateza imbere agatorwa sa arabandanya kuvuga ko mu migwi sepi mu gwiseni iyo yose ngo baba CNDD FDD bajiye bashiramwo ngo batazobura gukorera imigambwe yabo ngo naho bavuga ko ari imigwi yigenga kuba baravuze ko ari imigwi yigenga ariko ngo ugasanga bashizemwo aba CNDD FDD ari bo benshi bahagarariye iyo migwi yigenga canke ari nabo bamambure benshi muri iyo migwi ngo biravugwa ko rero atakwigenga kurimo ngo n'ubundi abo bazokorera umugambwe CNDD FDD na cane cane ko batumwe n'ubutegetsi kugira ngo bahagararire CNDD FDD ibikorwa vyayo mu mugwi seni no mu migwi sepi itandukanye. Agatorwa sakandi arabandanya kuvuga ko hari ingendo mbi y'abategetsi bava mu mugambwe ya CNDD FDD aribo harimo ba Mustanteri n'abandi batandukanye umunyagihugu aronka ivyangombwa byo kugira ngo azokwitoze ariko yabishikana kuri abo bategetse bakamwirukankana bamubwira ngo ishira hijya ivyo ntako tuvyemera ivyo byose rero agatorwa sa akabasaba ko vyokemuka akabasaba ko vyokirindwa gusubira gukogwa muri aya matora tugiye kujamwo ivyo ni bitangazwa na Agatoni Erwasa arasaba nyene ubutegetsi bwa CNDD FDD kwirinda ivyo bikogwa vyose biboneka ko bicafuza igihugu cacu c'u Burundi bituma abene gihugu batuntura intuntu ikabuzura imitima bivanye nivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD buriko burakora kandi bukabikora nabi ivyo vyose ni bitangazwa na Agato Rwasa avuga ko ari we atwaye umugambwe wa CNR ica bikoze benshi bariko baribaza mu gihe Agato Rwasa abandanya kuvuga ko ari we mukuru w'umugambwe CNR Nestor Girukushaka washizwe ko n'umugambwe CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi nawe ari mu gacerere na kino ariko arashikiriza nta kintu ariko arabandanya avuga ubutegetsi bwamushize ko ari bwo CNDD FDD biciye mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano utwawe na Martino n'interetse nabo nta kintu bariko baravuga umuvugizi w'ubushikiranganje uyu ni Pierre Nkurikiye Petero Nkurikiye rero nta kintu nawe yarimo yari yashikiriza inyuma yaho bigaragaye ko agatorwa sa yasubiye gutangura kuvuga ko ari we atwaye umugambwe CNR kandi ko inyankamugayo abanywanyi uyu mugambwe CNR nabo babandanya kwerekana ko bamuyoboka bamuri inyuma ivyo byose ni biriko biragenda bitangazwa na bamwe mu bategetsi batandukanye rero hakaba hitezwe kubona uyu Nestor Girukushaka bivugwa ko yahawe umugambwe wa CNDR kugira ngo agire ico ashikiriza wenda se yiyamirize agatorwa sa canke amusabe guhagarika ivyo bikogwa ariko arabandanya gukorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi yerekana ko ari we atwaye umugambwe CNR kandi warahawe Nestor Girukushaka Girukushaka twabibabwiye arahoze cane yaranumye nawe ntaco ariko aravuga benshi bati wasanga ruko abona ko atakintu na kimwe ashobora kubwira inyankamugayo na cane cane ko inyankamugayo za CNR zitamwumviriza abenshi batamuyoboka ayobokwa n'abashinga amateka bagomokanye bava muri CNR bakaja kuvuga ko aribo bagiye kurongora uyu mugambwe bagakoresha ikoraniro kaminuza ritarekuriwe n'amategeko ingozi. Ivyo nibiriko bigenda bitangazwa hakaba hategerejwe kuraba reaksiyo canke ivyo bano bagabo bazoshikiriza kugira ngo aya makuru aza gushika ko Fyonda. Subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa Fyonda sabone hamura tujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzova uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cyane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.